amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese abakunzi ba Rugimba na Talk Sport. Birumvikana ko twamaze kubatwerekereza muri ya makuru y'imikino atandukanye tubashikiriza mu biganiro bitandukanye hijya no hino tuhaca ku isi, ariko no musi turi mu gihugu c'u Burundi muri kano kanya, aho tugiye kugaruka ku musatirizi Arsene Nihoreho yamaze kubegerekereza mu mugwi wa Rayon Sport, aho yamaze kubasinya amasezerano y'imyaka 2 avuye mu mugwi wa Olympic Star inyuma yo kwitwara neza abatsindiye ibitsindo 17 mu higanwa rya Primus League Burundi 2019-2020. Birumvikana ko Rayon Sport yamurabye giza aho maze kuba abasinyira ayo masezerano. Arsene Nihoreho ni umukinnyi umwe yitwaye neza cyane, ariko beshi bagiye mugaruka kwa muvuga bamuvuga ko byishi beshi bamugarutse ko ariko hari ibyo batamenye kuri Arsene Nihoreho, ari navyo tukuzaniye muri kano kanya, aho yanatubwiye ko yarafise izindi gahunda ateganya kwerekezamwo. Reka tuzigushikirize kuri Rugimba na Talk Sport byose ntawe uzobiburira, turahari kubwanyu.
Nene Nihoreho birumvikana ko amaze gusinya amasezerano muri muri Rayon Sport y'imyaka 2. Arsene, inkuru nyamukuru yifashe gute ku wewe na Rayon Sport?
Inkuru nyamukuru nuko amasezerano yo muri Rayon Sport yamaze kurangira, nzokoreza mu biro ya Rayon Sport na sinye sezo 2.
Mbega muri Rayon Sport wowe ufise amakuru yayo, wayimenye gute, mwamenyanye gute na Rayon Sport? Ninde baragufashije mwe hagati yawe yabafashije ibiganiro hagati yawe na Rayon Sport? Rayon Sport yizi gute?
Mugore Sport no mugi na isanzwe nzi guhera bera nkiri muto ko no muzwi no muguzi no nga mu Burundi no South Africa yose. Uzi cyane gose ufise abafana benshi, abafanzi benshi, umugukunze cyane Vena. Namwe nabifashije mu Mugore Sport no no wandondiye kugace kawo yivanye n'ingena n'ingenzi muri Primus League.
Biraboneka ko witwaye neza muri Primus League Burundi, aho ndetse umugwi wa Olympic Star watsinze ibitsindo bigera kuri 54 mu nkino 30 mu gihe harimo ibitsindo 17 vyawe. Mbega Rayon Sport yo kwitega ko ivyo wakoze muri Olympic Star muri uno mwaka ari byo giye gukora cyangwa se mu y'imyaka mwe amasezerano mufitanye kari byo giye gukora muri Olympic Star?
Birashoboka kuko uravye champion mu Burundi no mu Rwanda na difference ndende ihari ni nkacho kimwe. Ndashobora kubikora gusumba nini nkoze umwaka muri Olympic Star.
Birumvikana ko Olympic Star na Rayon Sport zisa n'iziri ku rugero rumwe. Rayon Sport ariko yagigira ibibazo bitandukanye ku kibanza cy'abasatirize mu myaka iheze inyuma y'igenda ry'umukinyi Ismaili Diarra. Mbega urabona ko abafana ba Rayon Sport bokwizera ko hari icyo ugiye guhindura kuri muri Rayon Sport na bwa busatirize bwabo?
Nagitashoboka, birashoboka ko natandikaniro ryo hagati y'ishampiyona mu Burundi n'ishampiyona mu Rwanda ni nkacho kimwe. Gusana ko umugore Sport amugufise izina usumba Olympic Star icyo gusumbije nayo shampiyona n'izi nkacho kimwe.
Biravugwa ko wari umukinyi wifuza kuzobandanya amashuri yawe wiga za kaminuza inyuma yo kweza secondaire, bikavugwa ko washaka no kwiga mbere ishuri rya gisirikare cyangwa ishuri ry'igipolisi. Muri uno mwanya byaba byifashe gute? Iyo nkuru yo bimeze gute?
Ibyo nabihebye bivanye n'ekipe ngiye kwerekezamo ubushobozi ifise n'ingene mbona yobona ishobora kuneza imbere. Nicyo bituma nahindi ibyumviro.
Bivuze ko Rayon Sport igutumye ufata ingingo yo kubandanya umupira w'amaguru nk'umukinnyi yabigize umwuga? Ivyo vyo kwiga ishure rya gisirikare vyo bari vyo waravyifuza canke ivyo bindi vy'abana twiye tuba tukiri bato uba warakuze nk'indoto zawe waravuga ati ndavyifuza kuzobishikako?
Vyari vyo navyifuza uwo mwaka. Ariko bivanye n'ingene nabonye muri Rayon Sport ningene ushobora kuneza imbere ukamenyekanisha nkateye imbere gusumba nijoro ryatumye mpirika indoto zanjye zo kugenda mu gisirikare kwiga isilamu cyangwa kwiga jokisi y'igipolisi.
Abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba futuboro nyarwanda bakwitege kwiki muri shampiyona yabo muri uno mwaka?
Birashoboka ko shampiyona yo mu Burundi no mu Rwanda nayo ikubwiye ni nkacho kimwe, nta diferensi irimo yatari ni kubera gusa ari imigwi y'amazina gusumba ngaha mu Burundi, gusa shampiyona ni nkacho kimwe.
Kunzi ba Rayon Sport birashoboka ko ufite n'ubutumwa ushobora kubagenera muri kano kanya?
Ubutumwa nabagenera nuko ibyo nakoze iyi sezo ushobora kubikora muri Rayon Sport cyangwa nkasumbirizaho. Niyo message naba.
Urakoze.
Mwabareyo mwamwumvise Arsene Nihoreho, mwari muzi ko yarafise gahunda yo kwiga se igisirikare cyangwa se igipolisi? Arsene Nihoreho umwe mu bagabo kabisa ubona ko bafise intego zikomeye cyane, ndetse biboneka ko n'imigwi itandukanye ngahari yaramurondeye ikananirwa kugira ngo ibishike, kuko kubera we yarafise intumbero yo kubandanya amashure yiwe. Ariko muri uno mwanya Rayon Sport iramutahukanye iremeranije nawe kuwikinira imyaka ibiri. Ni kurundi ruhande ubona ko Arsene Nihore hari umukinyi yagiye aca mu migwi itandukanye, yaciye muri Kazoza FC mu ntara ya Muhinga mu cicaro cha gatatu, aca muri Buhumuza mu ntara ya Cankuzo mu cicaro cha kabiri, aca muri Rukinzo Football Club ayifasha ndetse Rukinzo gukina icicaro cha mbere mu mwaka uheze, ndetse muri uno mwaka w'imikino wa 2019 2022 akaba yaranje muri Olympic Star ari naho yigaragarije cyane, aho ashoboye guheza ihiganwa ari umukinyi wa gatatu mu batsinze ibitsindo byinshi ngaha muri championnat ya Primus League Burundi kubitsindo 17. Mbega Arsene Nihoreho araza kuba yitwara gute muri Rayon Sport? Abareyo mumuwe hafi kuko murumva ko nawe aje afise intego zikomeye cyane. Reka tubandanirize amakuru yacu kuri Yusuf Nyange, numwe mu bakinyi b'Abarundi bari kuba yitwara neza amahari ya mu gihugu cha Turikiya, biboneka ko aho akina mu mugwi wa Yeni Marantia Sport, biboneka ko ari karitwara neza cyane, aho ndetse yamaze kubagaragara ku rutonde rw'abakinyi bitwaye neza muri inondwi. Ndabimuse ko Yusuf Nyange ari umwe mu bakinyi baciye mu mugu wa Aigle Noir de Fighters, yagiye avuga mu migwi itandukanye, yagiye arondegwa n'imigwi itandukanye, ariko biza kurangira yerekeje hariya muri Tiriki. Ni ku rundi ruhande, umukinyi umugu wa Aigle Noir umaze kuba utangaza ko abakinyi bipfuza mu mwaka uza azo barabakinyi bafise calibre yo kuba botwara ibikombe, ivyo no kwita ibikombe vyose bikinigwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aigle Noir muje neza kabisa muri uno mwaka, biraboneka ko bafise intego. Ibyo tukaba tubikura ku rubuga gusanzwe arongoye gwa Facebook gusanzwe arongoye umugo wa Aigle Noir de Fighters ni Honorable Leverien Dikuriyo, ari nawe arongoye ishira mu mupira w'amaguru. Birumvikana ko muri Aigle Noir bamaze kuba bagira intego kandi ngo zitandukanye, aho babona ko basaba mumenyereza azuza kubamenyereza umugo wa Aigle Noir de Fighters ngo azuba ari umumenyereza yiteguriye kuzana abakinyi bazobafasha muri ibyo bikogwa byo gutwara ibikombe byose bizoba bikinigwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni ku rundi ruhande kandi muri Aigle Noir bavuga bati twiteguye kuzosohora abakinyi bagera kuri batanu tubarungika mu mahanga mu migwi ikomakomeye nk'uko twagiye tubikora muri kahise. Aigle Noir de Fighters bariteguye neza cyane, ibyo nitwa bintu byo rutangaza kuko ni umugwi usanzwe urera abakinyi ukabasohora ukabageza kure, aho tukavuga nka Kana Kimana Bienveni yagiye gukina muri Major League Soccer, aho biboneka ko ubu ari karabarizwa mu gihugu cha Australia. Bikaboneka ko kandi habonetse umukinyi Shaka Bienveni na wenyine yaciye muri Aigle Noir de Fighters, ubu akabarizwa mu gihugu cha Tunisia muri Etoile du Sahel. Biboneka kandi ko ari umugwi wagiye urera abakinyi batandukanye, aho tukavuga batanu ya Miss Bakale Bebe Bimenyimana Bonfils ndetse na Bamurutabos Ahmed n'abakinyi baciye mu mugu wa Aigle Noir de Fighters, aho biboneka ko n'uno mwaka mbere wanagomba ari umwe mu migwi wagaragaje ingufu nyinshi cyane ku busatirizi, biboneka ko ari nawe wa mbere mu gusatira igol, aho nishwe kwibagira umusatirizi wabo Jospe Shimirimana, bivugwa ko nawe ashobora gusohoka mu mugu wa Aigle Noir akerekeza muri ya migwi nyene yo ku mugabane wa Buraya chance mu bihugu nka by'Abarabu hariya za Tunisia, za Maroc na za Egypt. Mbega biraza kuba bigenda gute muri Aigle Noir de Fighters? Nimukomeze mubane natwe kugira ngo mugende mumenya amakuru atandukanye ya sport ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Nitwa Suleiman Niyonkuru kuva mu gisagara cha Bujumbura.